Chayim Bijirane Amari Hiraratemba Bakoga Na Umoza Gayo Kwisi Gara Kumbujije Mwana Nakunze Bijirane Kwisi narakumbujije mwana nakunze bigirane bicara nkigunga ababyeyi nkamubona Igikomye cyose nka simba ngira ngo niwe Gatembuko nta kigira gihoza